B-Face na May iri barafitaniye akantu uko biri kose muzokora mariage ngo na B-Face ijya
mariage vuba cyane vuba cyane
TV
Yes, of course, my name is Star Boy Mr. Meat, Agent de la Capitale. Behind camera, turi kumwe na Akim Tare. Nangwe gutenga n'ikiganiro kitaratangura ariko murazi ko giye kenshi sinkunda gushavura. Shavuye ndanuka. Cyangwa shavuye nkagigaza umugani wa wa wundi, eh? Umuntu ashavuye agigaza ucumwibuka, umwibutse naho ucura buno muntu twicaranye, nawe n'ucumwibuka bicaragenda neza cyane gose. Amahoro y'Imana abane namwe imbere yuko tuyagana mu tugira tuyage n'umuntu. No vuga ni njambere cyo kuri active ko biri kose twasa kuyaga byinshi. Hari nibazo byinshi bantu umye imbere yuko nza hari abantu babafana. Burya umuntu yavuze ko ashavuye agigazo. Naciye ko ati murashobora kubaza ikibazo uyu muntu uko biri kose mwamubonye ni urarenze uyu mwana ararenze ariko uwo twicaranye ubona arenze se ariko uko biri kose nibaze yuko umuntu barenze baririmbira ko arenze abarenze
umukobwa wanje ararenze ukumukunda sinihenze oya sinihenze
urenze uburenze uhiye ubuhiye umeze neza Mr. Homure nacitse kugira ndamubazanire ubwa mbere ku nshoro ya mbere mu bwami bwa Isaac TV Sister umeze neza
umetafuta kazi siku mingi ya ujapata mama ni mgonjwa daktari anatumaini Watoto shule wamefukuzwa Hali mekuwa ngumu we baba wewe
Pezi neza ndashi
Gula lens
Oh ya Nibyo wabuga aliko Sibyo
Aliko iyo umuntu avuze kurenze uvuze ko atari byo sinshobora kuvyemera kuko umuntu arira bamukiye akabona nyene kuko umuntu wese ashobora kuba yibona ko defo ayo gasanga ni karete kubanye
nivyo none na urira bamukiye ukabona nyene byose ni sawa eh ariko hari cyo ushaka nyene nk'ubuti cyo kongera ko vrema yo bari top
rekare dukate ko biri kose mu bwami bwa Isaac TV manzi turamukiriza abakunzi ba Isaac TV no vuga yuko ni kamera y'abarundi kuramukanya aho dushize turaramukanya abantu dusanze tukabaramutsa mumeze gute mumerewe gute amazina naya ibintu nyinshi
ndabaramukije mahora y'Imana mwese Ha mani presente cyangwa wait.
Oui presente ni bien ça.
Ni ararenze
gese. Eh ukuza cha kumenya mbuga sometime izina ryakenewe kuko kugira dutangure rero ibyago biryoshye.
Jenny tukamugisha merveille. Ako muri no mwanya wako bamenya ku izina rya Maili. Ego hanini ni ifi. Umega na bindi nokongera.
Okay ni Maili gatoyi gatutu taratangura ibibazo byinshi. Indirimbo masoranye na B-Face kajya ka refreshi wawe. Ndashaka ukaririmbe gatoyi.
None nivyo biri.
Gatoyi basi yo. Koroshe ubuzima.
Buja flavor yuzuye mu solid ni amavunda wandiki yiriket mureke kwisamburira ko nkimene solid gabanya solid gabanya solid gabanya 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 solid
Meri wavuye muhira urashika hano tuko turakorera ikiganiro Insolite wabonye mu barabara ni aho kuvuga ati jani insolite muri zimwe twaririmba.
Mane kandi bujumbura ese ibintu byose tubona mu barabara se ma insolite gusa.
Iyo wabonye kuri we ni ya.
Eh bo nabonye. Oya iyo nyeze za kuyumva. Oya ukuntu batwari imiduga byonyene ni insolite. Umva nabwiye ko nacerewe kubera mbuteyaje.
Okay ni madame insolite ni mail eh. Nini wumva ma insolite kumaze kubona ari menshi cyane.
Eh nawe uri insolite oya.
Ikibazo cya mbere ari umuntu yambajije ikibazo cya mbere yantumye ngo muzokora mariage ngo na B-Face ijya
mariage none mwashaka
ntumye mugasina mwishye ati mo icyo kibazo kibajije ku bisha bisaba ko ndamubaza iki ariko yambwiye ikibazo ko nyene ati muzokora mariage na B-Face ijya nimba maze kubabona nimba maze ku ntavyo nzi
yashaka kuduterera naze n'amafaranga urayo ko n'ubunyene tutabikora
Unyene mu kuyo mwasha mubiko.
Eh no.
Mariage pipi.
Mariage nyene. No wose ibibazo na a kwanze
ti. Mu wantumye.
Eh.
Eh cyo kibazo cy'ubutumwa.
Utangurira ko vya
frere. Nabaye ngombwa ikonde
gitangira. Ah man.
Basi tuvuge very soon.
Eh oya ibyo bya mariage ntibirimo. None mwibaza ko dukundana. Basi awo umuntu yabikubajije kugira umuntu abagire mariage nuko baba bakunda.
ariko biri kose ariko dusubira inyuma gatoya nagiye kuri IG wawe IG ya mail umuntu ya followinze mu bastari dubise mu Burundi ni biface wenyine kubera iki
jewe oya ndafaronga double j
tura
bien sûr chako yo mana we
na double j
my god
uzoba bigize
ariko sha ariko sha please kera je following umuntu mbanze ko tuzinanye neza kijanya nawe sumuntu ze sumstar
gusaba uri bamumenyere n'abantu benshi bamuzi
eh raba na biface ari
biface wenye
oya
ndabujero sheshu
na biface biface ngo
ndabuje
singuyo
biface na
ndabuje
yeah
ni biface na ndabuje wenye nico gituma navuze ati biface na mail barafitaniye akantu uko biri kose mbega kugira
ko iki ndabuje wewe utamaje ko tutafitaniye akantu
ndabuje no vuga yuko sindababona kenshi muri ko
ubizi gute wowe
ukunda kubakurikira kandi ndakunda kuri abuzima bwawe kenshi gaya ndi mu bantu babucunze
ibintu birakomeye
aje baza umunsi bagufashe bagomba kugira nabi n'uzobibona yuko ubuzima bwawe ndabucunze
Leta ari kweli. Ako ni sawa kameme kumenya yuko hari aba ange gardien. Bise na bya ni sawa.
Okay, ngiyo ndi nimbira sohotse. Urasoranya indirimbo na Biface kuri no nchuro uda indirimbo. Dukate indirimbo imeze neza cyane gose kandi ifite n'amasanamu meza cyane yakozwe na John Lad. Mbega kandi ni song imwe kuri iri kuri channel yawe ya YouTube. Why ari song yawe imwe iri kuri channel yawe ya YouTube? Bisigura yuko guhura na Biface na ndirimbo wa rufise.
Bona nda difficile. D'abord nize nakore muri Chine. Hama sinakwa nanagiye kwiga, sinari nshimye gushira ibintu by'ibikogwa bon kumugaragara kwera ko bavye bakurungise kwiga ucuja mu muziki donc sinashatse kubigira. Ari kubundi nayo sindirimbo kandi narabaye abajournaliste bake bake n'ivya ndi abajournaliste utsanga indirimbo batabona video canke batakona muri circulation utsanga batazitayo. Ari kubundi hari zona zanumva nyene nka uhasanga ndaguye ko ninga naho havuye kajya kajingo ko muri RFM bamaze kumva kamail
eh
cyo gihe nari nje gutanga izo ndirimbo rero ariko nta ma video nari mfise ya hama rero urumva nijya aye nshimye gutangurira ko
none izo ndirimbo wasohoye uri muri Chine yego uravuze kuri muri Chine tuzaza kubigaruka ko gato iko nanje nabimenye ko wigeze kubayo indirimbo zose wasohoye uri hariya ziri he
zirahari ndazifise
zipostinze he uzifise muri telefone
ndazifise muri telefone
Okay, tuzitegeje ari kuri channel ya YouTube.
Vuba cyane kuko umva ni kariya natanguye kandi nibaza yuko ibyo bikorwa byose noba narakoze cyangwa se ibyo noba narakoze byose ntagiye ndashira kumugaragaro byose bizoboneka. Hari nibyo ndiko ndasubiramo kugira ngo bize bimeze neza kuko ibyo nakoze nka midome.
Kera waratubanze rero byari bibije.
No, come on. Ivyo mba nakoze midome 14 kwa 2021. Urumva style zageza hinduka. Hari na byo style tubiryohera abantu kwa. Donc umva hari banye mutuntu fikase nyene gatoya cyabiryo
kwandika niwe wimenya cyangwa urafise umuntu ari hafi ya bagufasha kwandika indirimbo
kira ndiyandikira jeyo
sigura ko uyo mpano yifisanzwe ifise
bya novuga yo yego
kuba muri shino kaza mu bigo cyo Burundi icaguje na Biface nacyo nzi why kuca usora indirimbo na Biface ndetse ukaba n'umu queen video mu ndirimbo yiwiwe uraroyenze ni igiki cyatumye muhura na Biface cyane ni giki muhuriye ko cyane kugira tukimenye kuko nabantu benshi badukurikirana barazi wewe na Biface muri proshe kandi no muhira horaza
ego yo mana we
naramubonye aho raja kumuraba muhira Biface aja kumuraba mail
nanje muranje kumuraba muhira iwiwe eh none ni nkuko
abakundanye bararabana
as no yo tura nuge na tukumenyanye sinoza ndaza kuraba gwaye nkaza gusubuza canke
eh sawa uzo suraza re tubandanye
atari ko
ibire cyabahuje rero
oya twoje ni muziki twoye mpi muzike muri 2013 Tawe kuva kera. Eh, hama nyine turabagenze.
Acyana nakuririmbira urarenze.
Oya, manza kwanze umbwire, wowe wambwiye ngo vya ngene twahuye. Ega nawe ni turashika mbwa?
Oki twagiye.
Ndagenda muri Chine, turabandanya turi en contact. Hama ndazi no mu Burundi, sanzwe nkora karaoke, arakunda kuzaho ndirimbira muri arena. Hama arambwiye ati ndashaka ko umfasha akantu gatowe. Kobe bas, ikagenye nyine ko muri solid ndavuga ati nibintu bisanzwe cyo
abavuze ubwa mbere ko meye ubwa mbere aho ari nimba gospel na cyane cyane mu rushengero ubu unye yahinduye akaje muri carrière yo kuri indirimbo zo kuryohera isi bavuze ukuri koko
ego naho ndiva muri gospel kandi ndabishimira kuko niho na niho namenyeye amajwi ibintu nkivyo gufuza gitara umuntu basabaririmbyi bese se batangurira gusa hari umuntu avuga ati impamagara yatandukanye kandi kuvuga ngo navuye kurimba mu rusengero nkaririmba muri karaoke ntibisigura ko nakorera imana
kenshi barakunda kuvuga ngo umuntu ngo abayaguye muri ico gihe
ndusha gusenga dimanche siningera nsiba gusenga
singa kangahe ku munsi
canke
ku munsi nyene urasenga nyene
oya nje ndasenga misi yose mvyutse mfungura ibintu byose ndabikora sinovuga rengo ni ku munsi nubuye imbere yuko dukora ikiganiro namaze kuvuga ati imana ibintu bigende neza sibe none sino nagarura re
okay ikintu ku munsi umunsi udashobora guhera udasenge uvuga ati mana kintu kinuze ku kindose ko biri kose umunsi udashobora kurangira utagisabye imana ni gihe
nyene nigisabisho kivuga ati mana uduhe ibyo kujya bidukuye uyu munsi eh muntu
nawe uba wifuza kudama
none
Nije kuguma mu gatondo ntarafungura bisigura yuko ko nabisa
ne ofisi sengesho giwa nanje nimbe gisengesho giwa ati mana maybe nkwiri no munsi n'umujyango wanje ehe nawe uko usanga ukenere akana nda
akana
no bimenya gute ko ofisi
umwe ukana nako ndabona
ukabone ba
Chaka chaka tuje hanya nyene dukatike harimo abigeme beza cyane abigeme basa neza umenga na urimo twende basi
Pas après pas, viens vers moi.
Yo.
Nyegeri ruhande kwanje nkubwire uko ngukunda.
Twende.
Ufumbatie. Gwina shenku mberu mugisha Ujuhora umeza gira Shaka kwari we mubusima Mubyukora ujunye meza Oh habibi it's time to shine
Come on come on baby don't be shy
See how together we look so fine Together together me and you so fine Dukate
Dukate Cameraman
Dukate
Dukate ingo 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 Dukate.
Oh, ya turirimbe nawe gukata birimo.
Yo.
Dukate, dukate, dukatike mama. Dukate. Uri kuranja ka. Dukate. Tike.
Nahaguruke dukate bana. Indirimbo nkonyene ndiko ndayira abantu umenga nagiye no muri mudu. Me iraguruka gatoyi. Haguruka basi butamba.
Bavuga ngo dukatike tubemeze.
Haguruka.
Tubemeze je nawe. Kandi sha twagiye. Eda ye. Suko nyene. None ko gudashya basi nakabiti.
Batuzoshiramo hari yanje. Yego uraba hari yanye n'igisusunye nukakira.
Kubera iki no?
Wewe ni singa dukatere. Dukate.
Tuweneze. Dukate. Dukate. Dukate ke mama. Dukate. Dukate. Dukate ke tu.
Cameraman mbona tuboneka? Hein? Tumeze fresh ndeje gukatika rero nimba rero tarara bino ndirimbo rero ja kuri cheno yiwe wandike mail uje kuri cheno yiwe wandike mail waza kuno ino ndirimbo ni ndirimbo imeze neza cyane kandi ifise n'amasana amameze neza nimba tari bange gutwa kanoti kangana gutega mabuca
eh sha yaramvunye ariko nyine ndo novuga
mail wo mushaka kugira cyo kumushira muri concert yewe bisigura ngirageje kuri abafise management kuko si uri kuri byifasha wenyene byarigeze kuvuga kuri muri management ya DJ Paul ariko ntavyo nzi uko biri kose umuco uza va iwa
oya bya sinzi yo mwabikuye mbwa sivyo
management yawe birakwiye ko dushaka kumenya ngaho kuri
management fis ko mumbona ni je wenye
dusubira inyuma muri vip prive gatoyi ubuzima bwawe muri china bwari bumeze gute n'icyo ikintu wicaye muri china wavuga ati iki kintu uko biri kose ni najya mu Burundi nzagikumba
uzagikumbura ubuzima bwaho amafaranga navuta amafaranga aboneka hama na business yanje yo kwigenda neza nkiri muri shina ariko urumva byace bihinduka mva turi blokeko donc ibi hanini byo nkumbuye kugira shopping ya vrai urumva nk'ibyo nyine
muri cyane nuvuga yuko asanzwe habayo abarundi benshi cyane urafite project ku munsi muzosubira nyene ubakatikire nyene dukate ari nyene muri show
muri eh cyane gose nubwo kugurura vraiment don't know again
Ndiravuga iko muri shintu habaye barundi benshi. Ni diaspora.
Ego bariyo kumva ndiga ni baba bagiye mu kumabuse ari abiga benshi ari abakora business ari abasoda ari abaki ari abantu benshi batandukanye.
Abasore benshi bari hanze bara bafise abakunzi benshi bari hano mu gihugu cy'u Burundi babigeme. Ndetse bakanabarondera ku gwego go hejuru. Abigeme namwe mu muri hariya murarondera abasore ino mushobora gukundana nabo nkuko abasore bari hariya babikora cyangwa namwe muca murondera bahariya.
Icyo kibazo sinagitahuye neza.
Abasore de diaspora. Baba bagiye hanze kenshi bakunda gukundana n'abigeme ino bari ino mbere ugasanga afite n'abigeme batanu ari umwe mbega abigeme namwe muri hariya muragira ukwimvira tuvuga ati reka dukundane n'abasore biwacu bari Burundi
ese bya bandi bigeme ntavyo nome nene kwikumbati cyandi bigeme cyanavyo
nyawe basi ukiri muri cyane umukunzi wawe yarari mu Burundi cyangwa yarari hariya
none nivyo birimo mu biba
kibazo
oya si tuba tumbati bindi
Shashini wawuru barakwanka. Shashini wawuru mwanka tutamuvuze tutavuze basi yari mu Burundi umusheri wawe. Mwari musohokana basi dufate ubuko atawuhari. Muri cyo gihe wari muri shini.
Twari kum.
Sawa.
Wena ko.
Uko biri kose wari kuradukurikirana. Wamaze kuja kuraba kwanza indirimbo nibazi kwa commentaire ya wagashize ko ngaragaje kuraba uko indirimbo yakiriwe no vuga yuko amavyuzi si make ngwera ni ngiko kwa cambere ushize kuri channel yawe ya YouTube ku bantu bamaze kuyikwirikirana cyangwa ku bantu bamaze kugira commentaire naka ika jambo kinkora mutse makavuye kuri mail message igenda itumbira kuri
akavuye wanje
message iva ngaho itumbira kuri bo ku bantu bamaze kwakira igikorwa cyawe
ego ni ko bandaye abashigike kandi abashimira cyane imana ibaheza gire kuko ni byoroshye cyane utanguye urumva ubukeneye support zitandukanye urumva mu bwoko bwose kwa rero nuko babandanye abashigikira hama nanje abanyize sinzobamara amazi nzokoma ndabereka ibintu bimeze neza nyine nkuko natanguye ndabikora ntavyo gusubira inyuma birimo
ntavyo gusubira inyuma bisigura yuko vuba nyene tugiye kubona ibindi bikorwa ngo yarasanzwe afise tugiye kubibona kuri kino yiwe ya YouTube tumushigikire rero dushigikire ivyi wacu ntuzoshigikire nimba umwanka uri kuramuraba n'ivyo naba mvuga ushobora kuba umwanka ariko igikorwa kimeze neza ntucu canka kunda kazi k'umuntu reka rero duse n'abasozera ikiganiro cyacu maili na mbo araka jambo kinkora mutima buri muntu wese bari ko aradukurikirana aba yifuza yuko kamushikira kandi kakamufasha kuko nawe ne ayo kugufasha kuraba kandi mugihe umuntu wese musabye support buke mu mahoro n'umutekano ni mu support nge kuko birakwiye yuko mu supportinga ibintu by'umuntu kugira nawe agire experience kuzana ibintu bimeze neza cyane ijambo ni rya
ego cambe na mbere ndashimiye abantu bako baranshigikira bari ko baragira ama commentaire abari ko baragira ama subscribe mani bahezagire cyane hama nabandi bataragira naho ash murabona ko niho ngitangura ndakeneye support zanyu mubandaye mushigikira rero
n'izo naka noti turagasha
naka noti nene ni
naka ronga n'umuntu nakora umuziki kugira ronga kanoti
eh nubundi
ndakarongike rero
eh oya ye ni kawone katuzosangira n'ese ibyo na
dusozere rero dukatika gatoyi agapira gacu dusozera dukate
Dukate, dukatike, mama. Dukate, dukate, dukatike, tuemeze. Dukate, dukate, dukatike, mama. Dukate.
You know, shika muri karaoke, kairi. Biyo shika muri karaoke, tukaz. Musu mwe kugoshikira. Tukasanguri kura iriri.
Ego, ego.
Kila maze kushika kubisoho kuyiriri ukairi mba
kushika Kwa nashate kuyisora dabo Shaka kutangura kuyi performinga donk seto men Karibu de
Zubanda hari bakunzi ba Isaac TV Kenshi na manda wabigiri Yodu kozike ni tuwa tuji koze ugira tuchibike Tulagishira kuhama ukan supportinga Uga supportinga nume mfite tuwa turi kumwe kugira Ashore guteri mbele kuko Muno nashore guteri mbele ali wenye nini bikunda Mbo nawo ufise umutima mubi bima musupportinge. Si twese dufise imitima myiza kandi kumushigikira ni ku ngombwa yawe ariko ndabigusavye. Ubikore kuko umushigikizo ubushigikiye igihugu cyacu cy'u Burundi n'iterambere ry'igihugu urarenze bagiye kuyikora ahantu hameze bien. Rake guhinda bameze fresh. Urabona twarabonye ibyiza by'igihugu hajya n'umuzungu arashobora kubibona akaza kubera iki byiza by'igihugu biriko birakora neza abana b'igihugu ariko bakora neza re mudushigikire ini Isaac TV Mr Home kuri mikro za Isaac TV Star Boy ni jenerali kuri mikro behind camera yari akimutare byari bimeze neza cyane umunezero ugeretse reka rero ndakubwira ati bonne chance n'ibindi bikorwa byose bishire kugira tubandanye kubira
merci beaucoup
Isaac TV. Oh.